Toka turudi.
Ha?
Turudi tukaingia mfereji ule wa kule tutoke twende kwenye maraki. Huku majani mengi sana.
Some other special, yeah, it's going to be.